chimbonde pangana ndimotenda baba Jehovha shama mwari weminana kaganda varomba smakandi chinzi mukati merima makandi palight sese zvakaipa baba ndakasiya raramo yangu parizino yazochinja ndava kuda imi kunamata imi kutenda imi musandisiende kanyangwe zvakaoma iva muneni mweya yerima dzingai muneni musandisiende mwari wenyasha saka ndaimba haleluya
Very, very. Oh.